Damase, Gane Queerfoy, Queerfoy, Damase, O my bay, yeah, Queerfoy, Fibo, Queerfoy, Queerfoy, Damase, Queerfoy, Damase, Gane Queerfoy, Queerfoy.
Bi ahwa fo e mo nyina ayeko ba ayeko dwumadie so hwe dua me gina ho ya e ye Cashew hu komo ene ba ba twetwe na ye gina he ye wo Sekyere Afram plains na ya ba ase ba bere se Ghana kwa dwuma e kosen na Cashew so sen na o man Ghana esumu ye wo asase dua Cashew wo so a eye yi enti Sekyere Afram plains so e ka ho bi ye twetwe komo ye ne mpanifuo ene kuafuo e twetwe komo na ya hwe se de be ya Cashew so Ghana besom ne adua ne yie. Ebusa fo nyaa nka me ho wa iko dwuma die so e wo UTV so yetwa ho aba ye ba ye de nkomo twetwe no ebe yihye so.
Ayeko.
Ayeko. Ebo mu nyaa kwa ba ba iko dwuma die so yetwa ho aba enti afi ye ba betwetwe nkomo. Ye ne DC yo Sekyere Afram plains e na etwetwe nkomo ye. Ona bo.
Mira.
So boy, ayeko e.
Yeah, yeah, binia.
Boko de.
Adom.
Where the UTV are you doing this? So I'm on show. Kuya Juma, we did not feel. You're more comfortable.
Yo, yo. So they were kind of such a farm plans in your way. Timi ma, aye, ma this year I'm on show. Aye, my program is doing a quite back a sepa. Aye, such a farm plans. I buy crutch. Joseph Uso. Na do do na amra ne a umode fre. Aye, Joseph Uso ni wadenchem. Any who? Aye, who? So no, I say bad day and same to me see.
Okay.
Indi yamamuni na akwaba kasi pa.
Okay. Yanche, o district imu kuyaduma the wen pa ne kase budiya duaba ben no baya ben o district imu yu mupa.
Oh, say the ubusana aye. Such a farm place. Ye ye kuyafu. Say this is a whole district no. Buni kasa say demographics na imu aye eduma yafu no. The empty two pa ne ya kuya ne ye.
Okay.
O hadche mu no. Eye edu kono 90% eye kua na no ma eye ho adwuma pa no ba eye ho adwuma pa kese eye abro eye bayire banche bodie
okay.
E na abefo de Cashew ya ye di ho nkomoi eno so di mu ntentem pa na sen aso so district no ne eye agri department
okay.
Abanche she pente ye de mo eso abefa mu a eno so ye kua fo no gusu denden de nti kua adwuma de Sekyere Afram plains ye di mu ntentem pa
ma mbisa se wo ka kua adwuma na kankan ne ade Sekyere Afram plains mo asase pa
hey I said what drew boga dwom na ase anhwe ye nambi be wa ha You will be pa. Say, O Baz and Tibantemoa. A yen and Anamadama, or Monsas, a Tammy. O fa, a necra, mirror, and another dangle go for the Shisha, pa, or tret him, Pesuamu. A magistrate, a year shall buy more, I say 2017, nay, yea, dear, sir, 30. Now, what day do me and Saber come a mayor than 43, no cry, or cut 43 in Aboma. Nanamadama and Sas, additions, I say, in Ashanti region, Uchemua, a year or ha, a chemu dunum 15%. Of the total Ashanti region land area, such as Afram Plains. In this, what can say? Ye ne kuwe ku kura na yache saseno district biya di amana. Uche mwa wahana ye betu makuma akul e ye dunum 50 ene efrimu. In this, as I said, na nan mwadama ye ubi waye ho. Ena ye ni ye population dodo. In this, uche mupa di ye zase tamno ye kuya no dodo na na esi itimide.
Okay. Ana msa di ene ye jina Cashew so. And on a year to chew home como. And tea, why a penny would that district nanny? Mere and I'm on two any one name would dome Wahano. Cashew, Jumadium with you on Kakra.
Yo, Medase, said the Obusano. Cashew, they are there then for sober bro, may pa, and here ran another damn quick fado. Echo pa home tomorrow when cheap. A year the 10 year Cashew development plan. No, no mona, a year such a farm place, so your name a year a great department. Ye dia fa e ya ban ne se paso a ye ne ekua fo so so e tu ho ana mo kese de di kan e ye 2017 no ye a district ne ye Cashew e ye seedlings no e be se over 80,000 a ye de e ma ye kua fo no edua ne free afi a twa mu ya so ye ye bi afi ye di anim ya so no aban se se pa bi aba e Ghana productive safety net program no eno so kra de afi e ye next year season no be dua mu no ye be raise e ye nursery ne seedlings no be 300,000 into uba sentiment mu ha o fa districts akua eye kua mu adwuma Cashew na adwuma no ye de esi ye ni super ye ni akua fo asetra farm plains ka ho
ona bo ye hwe ye se ye komba ene NDC ni na NDMPP ni kwamba na mo fa so che seedlings no e de ma akua fo na obi ansa be so mbi sanse ebu ana bi obaka se me do bi bat me kwa me nya seedlings bi kwamba na wo fa so ene wa akua fo ne ni pe wa ha seedlings no mo spread no
ah ye channel pepepe na such a farm place no oba assembly ne hyehye mu aye wo administrative zones no nine eye dobonsu zone bebia ye we ene ye wo anyrofi zone bebia ye ne ye nuanom ye wo atebubu ene kwame dan so bohye no ene
okwan
wo ah ye wo asase pa sa so na eye afram plains ankasa bebia ne eye kwawu south ene afram plains north for bohye no ene so so okwa ye mpatabo so a ene so funso zone wo ho na de wea zone no de ene dobonsu zone yakobom nti hyehye no ba ye hwese mpatam no nyina no de wo no bekọ na kwa ni bia ne kondo se de aban de makwa through eye assembly no opebi no so no aba na afeda ne nembre di kanu mu no na enuanu mo ebe atebubu ho no ene fumso ampatem ho na eye kwa ye befa so asili ne beduro mo ho nti no e ma ye challenge ama ye se ne ya bai eye nursery ni mu a ye di bia ko zone zone ni nyina se ye asili no beben kwa ni no abo ano na de wo pepe bia so abaji bia ko dia free
ori emperisa o wire fina san ko fa yin chimi bi sase Cashew e ye dua ba ye ba o man be ba se na o hoda da ba fi na se ye pegem o be ye DC na bi ha o mu dua dada ana se afi na district nso ma hu a mo som
e bi num kwafo no maako maako bi e di kan ye ho adwuma na na akwa se ankora ankora na montu nti na ahoden no mu nye du kese na district ni aban ba foforo na ye hye sa planting for food and jobs nyuma panel da urubu ase na mampanyini e pa ho ntoma a ye so ya dwere ba ye ho so se se kan no ba ye a yade hye no kon do ho no ene ma assembly no so pege mu a ye free 2017 no ye de ho hyehye ahodo e so ye kwafo na sene
se se bia duadua bi eh wo be ye DC mfiese ni na wana montuo wo srasra wo hwe no se na ekɔ no
eye mfie mie no bosome na mu na mewe
okay.
Nenso no ye de dwumadie ni hyaase no meka ne se season ni mie no kɔ mie nsam ni ye ugyinai de di ka ye hyaase ye no mo ye ho adwuma agregfo so na daroma ba na me adom ye se pay free aban kese mu ba ya extension agric officers no aban ye fa bi pi so na eye modernization of agriculture de eye Canada ban ne Ghana ban ye eye so nti wode eye pickups bedum eye agric directors no na agric extension officers so wode motors abefo ebe pio so ama omo nante no aye o hare so to mo na ye nhyehye ba ene akuafo no behia na bia mo bi omu hia no na omu so e de amo omu de ba me amanim so so no me gina so ne agreg director di hun komo e bia na enko wie no mo na so mo bia aban ne district no wa ye de so akuafo na se ne de ye gusu an nkakran kakra menim sa afeda kura de e mu be pega kese pa
ma mi sa question we de me gina wa wo so na me agi wadwe nkyre ye dua ye dua yi kwesi bro ni bekasa post harvest losses aba foforo no bia de ne ho bewura mu bi ba fie betwa no ba na akwakoya asem bi wadwen ho na debe na opese wo ye wo district mu a ye betwa no ba no na nkoye oha no bi kura wure be film zo kura ka shukura mi nua bi mi ye kura bi ni obi obeto wadwen sa asem no
ya ye pa so obusa sa asem ye nkoma ya de a ya fa ho adwen asie sentini se ye boda ro mai kuafo no de wo mani hye eye ate aye Cashew jumadie nu mu no obebuza se odua wie na eso abani wie a wonye den nti ye ne eye agric fo no aye nhyehye a efri edwade koya ye ne eye Cashew farmers no ehia ye te Cashew farmers group e wo secha farm plains ha ni titru ni se emumu dodo na edua no 2017 bana edru ne so so no e se ye sha se hu kwan assembly no ne aban aho odin betimi ata wo wachi ama post harvest loss awokaye eho onchechira eye agric campaign fu ebetumi di adomo mo nyame adaro ma miwra so anye yabro eye one district one warehouse isu no bebi aye de eye secha farm place die ni si kura de eben ade she won patam hapa ye eye man processing kwanta no so ni nyina aye nhyehye aban ne hu na nimo to ho se de opia makua na ye ganafo akono no enye ma ebebebe mu no ye handling eye harvest da bro ni si post harvest loss no wetwa no ban na chi no se benya baby akra no ne nkoba se nkankanwe emu awe ama ya abeye uka nti e no ho hyehye na ma bande one district one house nyina di kan bai na ye hyehye kono susu no de assembly pese ye de boa sa Cashew kuafo ne se ya so ne omo bebo ye ntuma na afama no ne ya fa akira hwe se se ye benya omo omo betumi a hyase abeto Cashew seedling na firi omo ho a ebeye as a cooperative structure na eba se ye di ano na ye sese ebo na enko ese bi akonya kwani ba akopɛ nko ane ne hye wanko na nti ne wako bu no ko mu se ejey assembly ne pese wo mo ade wo mo ho ode no ebe da assembly no na ye so ye di assembly aban tumi nu pia wo mo se ya ne to mu no nyina ye di ani mu beba no enko ye sese sem
ana bo ye hwɛ wo ka asase tama wo no ama ma me question se mi sa wo se kwan bɛ na wo fa so afre ni pa ba wo district team obi wo ama no ne obi tinkra e kodwumade so UTV so yeyi bo na manfo frɛ UTV voice passase but mbedu district team mi ama hwɛ me hu ana wo so wo kan ye no me hu so wo asase wo kwan bɛ na wo fa so abɛfo ntentan so ne ade afre ni pa ba ha ne yɛ Cashew ni mo na oman yɛnya so mfa so
ɛne ma ba mo ba srae ɛyɛ ma hoho aho ano sentini sɛ mo so ma fidi kɛse yɛ fa so de atonsa afra de hye eye adehye ewa manane omomu wa kwantum a untwa pokoko ogyira se aban we nhyehye wade soku ase ne kua ya akono nti wa wo so wo nananom nsase bi da ho a eda secha farm plains hyeyi mu no wo so ya ho keka na bra na ya na binum ba no omuba bi a omuba ba be si aye aban through district ne so no na omu sisi ankra ankra binum so tube yo wo se na nhyehye omu na omu ye ne na akwadane mena se pone ho nsem bebree ebe ba be du DC ye nim na bia na achi ama ne kon no ya tempo afri so nti wo ba na wo kon do se wo hu sa nhyehye na wo kon do asase tam pe eye ku adwuma ya na mo ba so na mo de mo ho abekyre na ye hu sa ampa ne ampa ne nuane ampa nipa so mesi obentene dwuma wo pe so obedi ni omu sisi ankra ankra bi so ne nam kon kon ankona na ya na nta mo papa nti we de ya de tudwa akyre yi na wonim sa asase so de ye to di fefefe ewo bi na wie bi nti sa asetam ne de nananom no mo de a nananom atam konwan sa ase den so no ye tumi gyna aban atumi mu ne aban na mu sre nananom ne bia wo a wo nhyehye pa bi a nanam so be hu so dwuma die ne beba mabuna nya dwuma aye da che bi bia wo betuma aye eho factory kuma bi kra eno so wo ba aban mu nhyehye a be ma wo trimpo ne nyina atumi asipiasi ta no wudi kan be sie so a ye beba ne nyina mu ama ye nye wo sempo aye nye wo kapre agric officer otu ne ka baabe hwefu a aban ne hwe ne nti no o mebusa petro wo ho e na extension officer e baabe hwe wo de ma ma wa aban ne hwe ne nti no won stress empoa wo ho ne mmom se wanfo wa de sre na ma empempin so ya na wo no no te office no wo hu se de osu behiani ti we de ya futu okuma bi a de ma ya kuafo ne ade hye ne se assembly ne aban ne de mu ye die nti ne wo ho ti na ne ma ye ye nyina ye mfa abo ntu bi aso en charge ebo no
eya na district ye wo mu ku adwuma obi be sha ase afi ne so obo ana ho no obi nyem fidi bi odi betutu nua bi odi beduedua bi a planting machines bi ne ade nuro ne ade o district ha eno so wana mu ntu wo ho ti se
oh eh dedodo na me bra panyi me bra panyi bi din wo se dewu un se de nyame hyehye ne no wo hyehye ye sha ase ne akuafo ye hyehye di kan eh ye nursery ne de kan ho ne nyina ne ye hwe pompom bo no hwe ye nimu a ye wo se da chi bi su no kua no ho be ya akono no e be hia na kade nti afia me wura na nado dankwa akufo ado adama wado me tractors amono branan mienu mu a ene ho power tillers makuma akudu and our farm implements a kahwa. Afia such a farm place. Ye launch a district mechanization program.
Okay.
Into a ye akadia ye di yung few munumane de assembly na dama, mira kufuadwa dama, a boom is say say.
Ayoko.
Yeah, twelve my dear so near kitchen come or a war a year queer jumum or such a Afram place. And my dear body a juma and fear senior would be a body.
Well, dear juma, the Michelle, see a bear, mupard and fancy bear say 7 years in me. And I mean, rare boy, dear jumum.
Nah, a moon come a boy.
It's a body and me rare mono. It kind of say a ya frass air cram, a dear home best farmer for Afram priest.
Oh, okay.
Enti bo ade adwuma de me ye pa a metimi lodu fa ne se ri no ma enti eya ebe 2 years ni na abai no ma ya so te se ye agri company fo aye no omonam ebo aye amane ye se abai na ni abre se obi anu ya cashew enti ese ate se da wo bo kwaso se DC awareness bi okuru ma enti me kwakwa ji bi enti sa abre nso so no me ye cashew ho adwuma ka bo ade
Cashew, Urem, no, a moon sum to say, Ludo send away.
Say, see, I make us a media cashew, Macoma, 400.
Yeah, your bunny acres now.
Media 8 acres.
8 acres. Okay. Now, out of two body, Jumani, Queer Juman, and Awayahuna. I think we'll remove the only say.
Cashew, need ye be real, my who send you dear, and your dinner. If you say, I can't hear when troubling me. There's a toss who would go home, Cacrabia. Your black crabby did your cashew. Said the cashew na ye no ewura ese si ane wura na brass cashew ni nyi ntentem
enti what can you say na just a cashew no wani be hwe hopa
oh
wo asase a obetumi ya trem eno waso ho dai se wo pese ko wanim koduru sey
patch cashew ndem aya ma adwen se me to aso ko a nya me pa afia ye be wura mu se me nwu na me te ase a be dokese kora che de medical do
Young mammy, I owe de, or say a crantin cha, and tea, where do my a? Only a great fortune come, eh, be an ambition to crubby ma. Oh, we only a great for no edium come to train. That's such as be a hard year, one when you ever call it see a basin.
Ah, challenges, I see, and I say. A dear no, the almond nurse de mayen. Oh, sir, I finish, I say, ah. Do my dear, I use what I say at a shas, I say at a new queen be a yeduma. Now, fair soon, I yen, I say, I dinner. Now, Mr. Susa, it's how brand on the question, you want sana, a banging and son on what two are my end. Come with a chair, now banner my end. Now, would do what for noa? Now, would what after I break it from penny for no mother peggy among. Nanka, wa would ye dear? Eti bra, if you know if you were off womb, was as and so. Nan, yes, I fend a wook or two, as hard the acco. Saran swat tekuranwa, Udiano, Udia and swat the cable swam the 50, a wood up form. Sir, wook of fat, the yan air senua. Would you bed yan and swat take a crabby and a fan well?
Okay.
Eti come in me per se. Imagine him on company in front because swam no more cancer, kaya, or mommy and our bunny be. No, and son, or my son, as he be so. Eti see a dia. Na maako maako bi wu a na ya befa eno akwa akotitim nti
okay yo aha kwa adwuma hyase ebreben e wa afi nim
kwa adwuma ehwa bronya chibosome ne edie ne nsu ahyase e to
okay
entino sabo so me nemu no omo di aba na maye ya sabo kwia ni bia donafu wo betimi adua
okay mama ye hwe oni agric fo no wo bisebisa omo ko no wadua wonti bi kura wo so dabat wawura mu
bacha
omo e kansem be no mo kafa wo ho a mo chese wo ko wanim no enuoma be no mo chese hwe ni yie wan hwe ni yie e de problem ko wan sue ni yie a e bia na de odo how ebrew wo ta ko mo nan so enom kwa twon kwa no ma be so ye omo cheche
Ah, wa mu kire kire se cashew no empeja. Eti wa mu sa ka kire se cashew de mo ni da wo nkire ye nuanom. Edi ka wo hu se ye de aga ye nko osuku nko a chidi. Empanimfo am ya te ase se se de shi ti ase abaga na no nti na amawia na bokese. Eti eja na de ba. Eti wa mu kire ye se cashew ni ye mo ni da wo nkire ye nuanom obi antimi nua bi na bra mfuo na bembe ho na me me bwa me de ho bai. Mi nua bi so bwa ne de ho bai na so me be me je nyina so ate ama. Ewia no adɔso wɔ man mu no so bɛte ama yanya ya asomdwie sansa ewia no dɔso wɔ man mu
na ɛno akyire ɔmo nkyire wo bibi ase bia ka hwe wodua wo bɔ ho ka na wodua na ɛso a sika bi wo ma benya firi mu no bai bi wo ma benya firi mu ɛ papa no ansɛ yɛmfansi ewia no
kɔ pa akɔ ɛno nso akyɛ akɔ nkyɛ pa a yakyɛ sɛ nam so ama me kwa adɔso ka hwe no edua bi sɛ ka hwe no ya so ba akokora no eso na mesesa sika bebere enti sika nso enti ena mi dia cashew se menya bi na dia hwe me ma school enti cashew na mi dia nse mi dia ade apemfa so a me ebebo wa me ne mabusua ama bi aka oman ni nyina efi se se me ton me tu me se sa me cashew ton na menya sika me nua bi ton na ade se kira Afram Paris akofa na ade bi aba so ton me go sika mitimi tobi ama oman no nso so timi tumpon
Okay.
Ghana so kuma se kwa so na kwa kwoto ade ya. Ena mso ma Ghana so so utumpon.
Okay. Yenhwe sisi oba wewuram. Wo ko wanim. Onua na ma na bi. Ebi hu an komo be no mo na otwetwe. Oba na wo ko dua cashew. Ana se omo kire o se kire kire ne yenso yemre mo bi. Onua na ma no. Ono mo komo otwetwe ne so te se.
Ai. Eni ye eno kwa se mo wo ye djuma challenges wo. Obi wo ho obebu wa bem.
Okay.
Obitimi ka se eh cashew ya akwadu ya kwakwaje wa asase ya boso. Na me ma to me bu asem se o menua. Wan se koko ye dua na febo se se cashew su gina te se koko. Eti se me ma asase da ho. Me nua hwe wo so emfa sika bia amere me. Ti se me dua ma dua cashew wa asase ne menya emfa soo afri so da. Anti cashew nu dua bia. Menya emfa soo te se de wadu ya koko. Ti da bia me da na di kire ma afo ma.
AYEOKOO
AYEOKOO Afram ya Suleiman gentiti true am wa ha sey ne se me ye kwani na me kwia wi am ye ne se ye mfa ne se obi adwuma na me hwe but wo fa me se se be ye minim kwia kwia na dwuma ni so nti wo fa me se se be ye a ne kwia ko no e be konkan ye hye adwuma ase mfa ne se emfie mien se mu ana ye wo yi na ye ka hye adwuma ana ye ye na ye share cashew na so no emfa no se na me nim nani so de beti nya nipa a o meboa boa ye ama ye ye cashew no se ne be ye a e be gina a e bi ye adwuma ye ye no so no se be wan fa so ama ye 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 cashew no be ye mfie me nsane no na ye nim se bi ye de duru gu so ana se bi ye ne sei ana e be nya so mfa so be to mo kire kire kwan ye be fa so e be ye adwuma no se de be ye adwuma no be kwan kan a ye so a ye be wo akura na so ha ye bre no e be nya so mfa so nti cashew adwuma na de ye ɔmɔkyerɛkyerɛ na nisu bebree a egusu ayɛ dɛ yɛyɛ ho adwuma ɔmɔkyerɛ yɛ kwan yɛbɛfa so adua cashew no yɛ kwan yɛbɛfa so egusu hɔ cashew no baa kwan yɛbɛfa so asesa
AYEOKOO
abusua afoda so ahwɛ AYEOKOO dwumadie ɛwɔ UTV so yɛwɔ Sekyere Afram Place aha ne yɛtwetwe nkɔmmɔ afa kwa adwuma wo yɛne mpanimfoɔ akuafoɔ ɛne mpanimfoɔ ɛhwɛ kwa adwuma so ɛna yɛtwetwe nkɔmmɔ yɛnsan to aso na yeni peni ba kon entwetwe nkomo ura AYEOKOO e
ya e okode nyam nadum
oh okay nyam yase mbacho wudi ene wudi bi AYEOKOO ni anase dwuma wudi e wa ha ne sen
mbacho ye frabi daniel kobneji me nam ye Sekyere Afram Place agric director
okay sadia ye bedi kan akon street ni ebisa se operational areas no e ma ko ma ko sen
ya ha no ya chichem operational areas no makoma ko 12
okay
a 12 ni nyina na ye wo extension offices at the dano
okay na wo extension offices no omdo do yesen
Oma ye from 8 years na nkasa ye 12. Any wo didi was 8 years ni ye omo a omo ni akuafo no e wo front line omo ne wo communities no. Any wo didi was no ne supervisors. Didi was nso ye wo 6. Any wo veterinary officers nso 2. And me ka ho.
O farmers population ye say akuafo a wo hwe omo no data no kɔ so a akuafo do do sɛn na wo hwe omo so wo district team.
Sekyere Afram plains nyina no as at 2018 near were akuafo 15,065.
Enti afi yemra near hwe wo woni were extension officers ne wodi di os ni ade no. Muni akuafo no kita wo die no. Yen hwe fi January in kop December aya na etse brebe na mudi we hu komo pa. Na brebe na we hu komo eba. De we na ye yire mo so pa na we nso na komodie no na wo form kakra.
Yo. Yen komodie no de ye beka se ekoyie. Enam se yatutu agriculture officers na atutu nkuro ni nyina so ntino woni akuafo no ntem no da biara agriculture crache ne sori a wo kura a wo kum nti da biara na yadro itinerary amana wo ba bia wo be ko da bia ene ye wo didi wo sunu so omo no so kokko hwese agriculture akrache fo no omo okyere akuafo no si bibi bene wo omo so a na kyese omo so aboa so ono so ko na adene bene ne so a na omo so afreme na me so mako nti me ne wo omo nyina ka bom ene ye ko
Enti mo kwa fo nkyerekyere no ye pa bisa esan se ye ne kwani bi kura be boss bo nti ye bisa wansa ne ye hu akuafo nkaifo no mo kwa mfuom ana mo mafiafie mu na mu wirewura
yo ye nhyehye ye no ye wa fiafie mu ensrahwe ene ye wo afuom ensrahwe na ni nyina nso ye ne pepepe ye di kan ne akuafo ni hia wa fiem na ye no mo ye meetings nti ye wo bre bia na de ye titru bre ye pebra akuafo ndodo na enye mfu omudwuma na ene ye de ye meetings na ndodo na kirekire omo no ma na ye beye no nsuto bre no nti duru nsuto bre ne de aye no omo wafuom amade ye kire omo ni nyina ya hwese eno na omo ye
ye hwe ni dua ni nitwa na wan ena kirekire na edin na na wan so na aye amon kasa kra mo face challenges e bia no ma bi akuafo hia sa bre no mo an kasa kra mo di omo ni munyam famom ni dua ani nitwa
o ni dua no ye beka se eho na ya na challenge kakra ewo eduru se nsuo ne to a na m se ya ha kwia no nyina no ye dan nyam nti nsuo ne to a kwia ni bia pese okum na okodua na ade nti e basa to da bia de ya kire no no on pese wo befa kwan so wo penentam bise woni m se bia nsuo ne bete nti ne bia wa doje ye kwan ne kakra no no aye ne se de wo pe na so dodo wo no a wo mutie ye nkire kire no na m se eno boa wo mu nti ama wo mu na ye tutu mirika no so e binum se se de wo mu bobo breaking kakra nti e beka se ye kwa kama e ba ni kwa no a e ho no so ya ha no nipa dodo na no eta efa pafo ne boa mu mu twa bise bitimi dobu obitimi to aburo be se 200 acres nti wo kona fuo ni da ho anya fuo ketua nipa gyina mu na omutwa na omunya trata nso a ede ye shella ebochire mu mu de atutu ti e ka se e ho no nso kɔ so nyame ada roman so na nsen anso abanya breye mfidie wo district ha eno nso so boa ye ma ye sa adwuma ni nyina ti e ka se ye nya biem be ka ho ayepɛ na nso de ye wo ya no ye de ye no kakra kakra
ye ha de ye simu wo department agric in Ghana ha ehwe nuro ni na de so taitu na moni ni akuafo di nkomo Ghana kwa wona ma sine nuro aba ene nuro hunsem ni ade moni akuafo ne mu mpatem ha wo mu ton nuro ene mu amukyekyere dwumadie no aya ne no so hunsem te because obo okro wa kwoto adro bi na afi no abese ni kwa dwuma ene so ane te sen
yo me da sepa ni ya wo hwe Ghana kuayo no a wona e ton nuro no ese se wo mu nyina fa kuayo ntitiem ansa na nke ya mom kwa mom aton ukọ Ghana Health Service wo meto onuro wo Ghana Health Service nyina no e wo mu afefa entitie mu ansa na wo moto ya ha ne yenya ne sa so obi woni sika na wo kobie ne agro chemical shop no wo ton ade entisi wo hu nim dio so ni hu nim dio na wo ton to de bi akwe ni kwa ko to duro bia ye kura ye nya ho nte ye na duro no wo de akwa ko ye adwuma na ko fa nsunsu anso wo moni aman but wo ma dodo na ye kirem to de bi kura ni ehunu se nipa na ontumi nkọ ka ye twrema no na wo de akọ no wakọtọ no de eya na ehun se wo mo na de eye but wo ma ntumi emfa ne saa no ebi no mutumi nya poisons a emwa
ba sa ra min samra ho bi mi sa wo se agric sector no mo ba bi e from plant protection department aha mo bi wa ha na se mo bi wa ha adwuma be na mo ye mo chi akọhwe mo mo ton no se duro papa e no mo ton ana se mo ni sa department ni bi wa
Yes, yeah, side department, no, the ewo ministry, no, and I said department, no. Now, so you're district, you're in shed, then you will be ahead the yin a siwo. Ah, well, yes, I did. Then, so agriculture, a crash of winning and animal was any, Diana, or made the boy and Kakran, and then so Kenya will be a one the PPRS sector, no, so and Kaya Pepper.
Oh, okay. And I see Yamra Cashew, so Nayanche, yes, a funeral bunny, dear, Sabre, dear, about men's cinema, Cashew, no, be a eton, Mufre. I finish one, and so I say, as I see, cash you see, none in County Adeno. But you TV are here from Komokakra.
You, such a friend, please. And I'm say, cash you, my dear, and I feel a pigeon in Tino. A friend, answer Crana Eberson. Look, you have one to do on a chassis, one more demands. I say, one more, he say, he need a business. You ready see a daroman, so only a come boom. Now you are your copesis in the biba.
Okay.
The bus are not just here to meet the nurses. And the Hanons here work your phone to be almost a woman. Ah, woman, you do make a circus here. To be no man's one cast a cry, rura, a pesis nibiba. I'm almost so at the bay and tear cassa. Sis here at the bay and the end, shut down your how pee am I?
Okay. Near Cashew Cacra, Cashew, you are bar, in inche, Bayana, see as I see more merino, and your macashew. Mokia phone, eura, a German noir. Mwa mwa ya Greek farm wo chere chere no. Obi adua bibia no wo dua ana asase no so mu no mu di hu nkomo.
Mhm. Sa de uka ano no sa pepepe. Enya asase bia na ye di adua ba bia ko dua so.
Okay.
Enti ye di kan chere chere wo. Na ye ye tire ye yie wo sechira from plains ya ne se ye asase no. Duduo no a wo tiri so ne de. Duduo na atimi ye yie ma cashew. Ze asase ne ya asase a efa wide range of crops.
Okay.
Enti crops do do bia wo peso ye ne ya hanu asase no etime fa wo kode asase ne da form a e ho no so emu no eye yie kama kama kama.
Okay. Eh ye hwe na wo ka se motumi ko pesi ni biba ebitumi rewura ba de ye ya pa wo kwa dwuma mu ni se obi a makonya seed no bedua e ko brumbrum ba ne so no e bia nkoso ma me papa kwambe na mo fa so check sa no ma ne se bia o me konya ba bi wo nkohwe nkohwe de sauce no oni ka che wanzo ni kudia mo check ne se mo ne kwafo ndi hu nkomo se
eh eno so ye chere chere omo ho ti die ya ne ye pese ye ne se ka dodo na ansa na nko mbe pesis no wo mbe si ye so
okay
na ye yakwaso ye ahodo a ye benya sisa ye papa
okay.
Na ye die aye ebi no mo so omu dua wo mu enya no se die ye pene ye tu omo fo se se wo mu nim source of sis na ye betumi abebo ma ye grafting grafting ne die ye kwa kwatwa dua ba eno ye papa
okay.
Ni a better chere na body a wedding can do ya noa. A be a young hun baby a woody free band say be an air cob wano. A better chere was an echess a no moon, a be swammer.
Okay. Such a front place will queer for no more ha. And no more we are, yeah. And no maybe so I did say M. Womu queer juma. Hey, you TV, not can be with your
home. Yen, I hear you TV. Dear ya ka, and they say, queer yono, and for so womb, then for swabum. Nan son, I be a queer and I be young for so said your woe panel. Jisa wo fa abel fonte te yakwan so se wo ka se wo ye ne se de na nanom e ye no no de a emwa wo e firi se ne yi no nimde akosoro nti edi nimde a obure be ka se science e wura kuayo no mu e se se wo fa saa kwan na agriculture krachefo no ye kire kire wo so ama kwan abefa so a wo bedua e kwan abefa so a betwa na wo betimi aton nyina ye fa saa kwan no so a ye hwe nyame kwan se obeboa ye ma district yi no se ye pe baabi a ye dua aduane pa dia boa o man Ghana na ye sechira from prince ye nimse mu wa hasa mu beboa ye kuafo mu amaba ha nyina dodo na mu ba kuayo nti ye population ye mu dodo ye kuafo se kuafo de a mma ye nyire ho ni mpeja kan na kuia no enyina na se ye yire ye ho a ada districts beba bisua afri ye ho na ma kuayo no akonanim na ban bra wo bre no so anye kwa mu nti na ban asoma ye aba se ye meboa mu nti ye ntete ye no mu nyina mu fa nya dwuma na beboa mu.
Hello, AYEOKOO.
Yeah, yeah, yeah.
Minya. AYEOKOO.
Yeah, yeah.
Award-winning program now also.
That's it.
TV. TJ, a great program of the year. And now also.
Yeah, damasi. Yeah, damasi. Yeah, damasi. Yes, you have mama. So, mo yeju mapa. Yeah, hey, you remember how much me and Auntie have been doing? Yeah, who knows? Again, you know, you know. Yeah, Mr. Mo, boy, my Ghana. Yeah, damasi.
Yes, yeah, damasi. Yes, you have. AYEOKOO, my dear, now also. Ghana, a great program there. The award-winning program. DJ AYEOKOO or UTV. So can you near Mona Gana queer human and queen at the Chia on San Juan was Embeba? Near the accident, so Emma ADB or say Agric and more, Sanso and a Desert Lion. So your cashew now you could call you my dear Modiana Bank Desert Lion. na obenya mfidie audio Cashew no koko dwana e betumi akosie koso ahwe UTV
Mwaya biyo, 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 m